Ewe Burundi gucurarange usani juru rishari jingenye ndanwa cyane bo sinibaza ko nkwa cyane bra sindayugaza bro.
cyane kuririmba nka Esther Nishe wabikuye.
Naramutanze muri game ahubwo ngira yaranyiganye.
Umukobwa mwiza ngaha ndiko ndamuraba Pame,
Oui.
umeze neza?
Ego,
Umbabare
ndi
kuba
neza
ndakuvuza
cyane.
izina mugabo ndazi yuko none kuba ndakuvuze hari ikibazo.
Nta kibazo kabisa.
Urashima?
Ego ndashima.
Yesu ashima.
Amen.
Uragumye
Ego.
byose nyine.
Ndoroshye ndagumye byose.
Pamela, nagomba kugira ngo ndakubaze akabazo kamuca nk'itubiri. Urashobora kubinyemerera nibaza ko atakibazo?
Ego nta ngorane ndi tayari.
Pamela, uri umukobwa muri entertainment ndundi wakoze kuva kera nimba ntihenze
Ego
ko ndakuze
cyane.
imyaka fete.
Haciye imyaka myinshi kabisa.
Ubona ari iyihe mpinduka muri game uri kurabona kugeza muri uyu mwanya?
Bon, bivanye na carrière ndimwo ya karaoke. Bon, novuga ngo ibintu vyifashe neza ko abantu benshi baramaze kujijuka baramaze kumenya ko umuririmvyi afise igikorwa gikomeye ku bantu. Ego.
Kubavuga yuko umuziki utari ha canke umuziki utabeshaho uwo bivuga hi
Biravana n'ingene wakoze icyo ukora nicyo uhembwa. Ego, umuziki urakora hama ugahembwa.
turi muri uyu mwanya muri uyu mwe muri muri uyu mwaka muri kuno kwezi ikidasanzwe wabwira abantu bariko baragukurikirana ni iki ku bijanye na kariyeri yawe?
Turi mu bihe bidasanzwe cyane mu gihe bari twari tumaze iminsi tudakora, ariko nibaza ko mu minsi dushobora gusubira ku kivi. Ni ukuvuga ngo twebwe nko ku ruhande rw'abaririmbyi barimba live music turakenye mu kirundi kabisa.
Pamela, watangiye kugira karaoke ryari canke kugira live music?
Nari mfite nka 13 ans, natanguye ngira backing, naririmba ngira backing gusa, hanyuma biragenda nkuko kuva muri 2011 gutyo. Yego.
Ko bavuga cane ngo uranywa cane, ibyo ntacyo babivuga ko
Bon. Ndanywa cyane bo sinibaza ko nkwa cyane sindayugaza bro. Yego, ndanywa bisanzwe nywa nk'abandi banyagihugu bose. Yego.
bavuga kuvo
Bon. Ariko sindi umusuma. Ndayakorera ayo nkwa.
kuvo mbo iyo uri muri carrière yawe atakibazo wumva ufise mugabo ukumva abantu bagomba bavuga ngo iyo umukobwa twarumvise ibintu bigenda biravugwa umukobwa iyo aje muri game rimwe na rimwe kugira avume ndibaza kumaze kuvuma Pamela ngo abanza kubyara ico kintu ntacyo wakivuga ko
Kugira avuma abanza kubyara.
umukobwa donc umukobwa aje muri game kugira ngo avume canke agira aho yigejeje hari ibintu hari ibibazo byinshi ahura navyo bigatuma abanza kubyara kugira ngo aca avuma rero amenyekane.
Bon, ashoboye kubyara umwana n'umugisha ntawe umukundana mugabo si formule y'umuziki ndundi wumva. Avyaye abavyaye ku gihande ciwe, hariho n'abatavyara ko bariho benshi turabafise. Yego, sinovuga ngo umukobwa agiye muri carrière y'umuziki aca atwara inda akatuvyara, biravana. Ariko kenshi bibaho bavuga ibishika. Yego, turi ku isi y'Imana.
Kugeza iyi saha indirimbo ufise umaze kugira ku giti cawe ni zingahe zingana iki?
Ndafise indirimbo zibiri nizo zimaze. Indirimbo imwe niyiri kuri YouTube, iyindi nayo mu minsi nzobabwira nzobibamenyesha. Narayihejeje muri studio, asigaye ko ndayishira kuri YouTube. Hari ico ndindiriye kugira nshobore gukora.
Hama kugeza muri iki gihe wa parte na hehe?
Ubu ndi muri Legimo Music Club.
Uvugiriza muri ba bahungu babiri bamwe birabura bameze ukuntu
Amahasada sawa fe.
mbe hajya regimo ko nabonye umenga bose barangana ni bato ni bagufi bigenda gute kugira ngo kandi nawe ndabona umengo ni bugufi bigenda gute kugira ngo muhuze n'abajya bahungu?
Icya mbere novuga ngo Legimo Music Club tumaze guca mu bintu byinshi, naho ntari mu mugwi wabo baranyikorako, bakampa karaka kugira nshobore kubandanya ubuzima mbaho hama nabonye ari abantu bari solidaire hanyuma ubugufi bwabo ntacyo umuntu wayeje ndi mugufi
muri aba basore babiri ninde akwenteresa cyane yo muri ko murakorana
ba umbaje kibazo kigoye bose baranyeteresa
basi muri aba babiri nk'ukubwira ati kunda mumwe ukundane
oya vrema ndawe ni basaza banje kandi barubatse bose nta numwe
nta ndakunda atakwemo ibyo busaza nta numwe ukunda
naho ndabafata nk'abasaza
urakoze cyane kubera ko muradukurikirana nawe kurakurikirana The Time 257 nibaza yuko wamaze kumva bimwe mu bibazo byinshi uyu ni Pamela turiko turamubaza mugabo arakubwira ngo jewe sindi muri babandi baje muri game mbanza kubyara Pamela turi muri uyu mwaka nibaza yuko utabaroherereza muri kino gihe uri kurabyitoramo gute kugira ngo carrière yawe igere kure
twari tumaze iminsi twicaye mugabo rimwe hari igihe tuja mu marepetition mugabo abandi muri rejima bari mu marepetition nuko nari nafatiriwe n'ibindi bintu ego mugabo nibatswe mu minsi iza nzosubira ku kivi bimeze neza cane ariko akajwi ndacagafise vraiment
kora matumve je burya ndakunda kuryoherwa numve ukuntu buradihira
ufise gute
jewe byose ndafise nandaretse ko byose je nikwije
okay. Bon, shaka kuririmba indirimbo y'ikirundi ko turi mu Burundi.
Ni gishintu ushiremo nta nakindi.
Cinchawa.
Kubita ko je numve. Je windu de nimbe ndiryohereko.
Okay. Ewe Burundi giranda kuririmbe. Ewe Burundi. Ngucurarange ewe Burundi giranda kuririmbe ewe Burundi ngucurarange usani juru rishari jinyenyeri usana kayak kokumugoroba usana mazi yumusarara ekusani mana yakungabiye ewe Burundi
urakoze cyane kuririmba nka yestanishi wabikuye
naramutanze muri game ahubwo ngira yaranyiganye yes
ve
ya natangwe kuririmba na soliste wa Chantra Missi natangwe kuririmbana n'abakurambere ba kera bo bitwa bambamba aho twatangura gukora muri kibira bar sinibaza ko Estanishi yari bwatangure ntiyari bwatangure bro sinashaka kumubaza
mukaje nari nkuze
wewe warunzi
nari nkuze
okay yego mugabo uraririmba none
ufise imyaka ingahe kugeza ubu
25
versenka
yego
ukaba wararimbye muri chance wa miss
no oya abahoze baririmbana n'umuhisi chance wa miss nabandi
urakoze cyane
murakoze namwe bizu bizu